Igenekerezo rya cumi na gatanu kwezi kwa kane mu gisagara ca Gitega haratunganijwe ibirori vyo kugurura icese banki y'ugwaruka. Iyo banki ikaba yari yaravuzwe cane mu misi iheze, ariko kuri uwu munsi wa gatatu harya mu gisagara ca Gitega haruguruwe icese iyo banki ije gufasha imigambi y'ugwaruka. Iyo banki izokwibanda cane cane guha ingurane imigambi itandukanye, yaba ya mashirahamwe y'urudandazwa canke amashirahamwe asanzwe ahurikiyemwo ugwaruka nk'amakoperative, akazohabwa ingurane bijanye n'imigambi bazoba bashikirije. Iyo migambi rero ngo izobanza kwigwa neza kugira ngo barabe yuko ishobora kunguka canke ishobora amashirahamwe ashobora gutanga gusubiza ingurane aba yahawe. Ico mwomenya rero gikomeye cane ni uko ku nyungu zizotangwa kuri buri ngurane zizoba zigera ku bice indwi kw'ijana gusa, mu gihe ayandi mabanki usanga asaba inyungu zishobora gushika nko ku bice 14%. Rero ibirori byari biteye igomwe, kari akanyamuneza cane cane ku mashirahamwe ahorokiyemwo ugwaruka. Nuko vyagenze rero mu ntara ya Gitega. Iyo banki ikaba yitwa BG, Banque d'Investissement pour les Jeunes, muyisanga mu ntara ya Gitega.